Imenfantre mu no entwaso emma wa adwuma kwa wonom na se adwuma yefo ewo ECG ene wo mate ntesu kwakọ e de chega na ban so panyi no di wo mu anim se managing director Kwame Ajimambudu opanyi wo de adwuma nyina wo se nka ba wie ye 17th February san se dano na se bredon wo nya fishi aduosia se de mamra ne se so matete se panyimfo pese wo ma no contract je no to na adwuma so a wo mo gitu mu a enyi
ECG adwumayɛfoɔ bi ɛyɛ saa nsɛntwofoɔ ahyia mu no asɛm a wɔkaeɛ ne sɛ wɔn managing director ne de ne Kwame Ajimambudu a February da ɛtɔ so edunsum wɔ afi mu ɛne ɔnya mfie aduosia no ɛberɛ aso sɛ ɔpanyin ɛkɔ n'ahomegyem ne sɛ nti wɔnte aseɛ sɛ da bia wɔhu ne sɛ wɔabɛ adwuma na wei no ɛkyerɛ sɛ ɔpanyin ɛsa pɛ contract foforɔ ɛwɔ aban hɔnom a wɔde bɛyɛ adwuma wɔ ECG ɔwɔyi nso deɛ wɔn mpene so
Mr. Kwame Ajimambudu a obedi adwuma ne so sɛ managing director bosumi a etwa mu February 17th ena onyankopon ye na dom a odi mfie aduosia na sɛ de oman hyehyɛ tie no sɛ obi ye adwuma duru mfie aduosia a ɔkɔ ekɔgye na home mfie kakra Mr. Ajimambudu ebetna akonya ne so a ebeye din amaye si yebetumi aka se obaaye adie baako mienu miensa ena waye a
ebra eduma tanya ntachi edi nsemi to nsentwofo ne mu wobobɔ eniamma ahodo obi so ntia edumayefo asori atia wo panyi se wo mano enje contract foforo e wo aban ho
emred a opanyi ebeso eduma nu edi atete kese ena aba beto ECG so osumi nsia ebi ekwa afi omo pe mita besine ECG aji omo sika ensu mita no ebi ni ho cables ni ho poles ni ho enyoma empo wo office ye de beye enene dani da adwuma ebi ti se simple A4 paper kra eho aye den to wei enye enyoma ebeboa ama adwuma no akonkan and now uko ECG emiahodo na uko busa adwumayefo bebre adwini mu no ayese board no ehu se managing director no ni sintobi enti omo enso afa ho ena omo ye enioma ebeboa wo mankasa